Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Real Housewives of Durban Reunion Part 1. Host Ian's enjoying ngizoza kuma comments nimthandile noma umsebenzi wakhe akawenzanga kahle. Ama housewives abuyile onke for a reunion bebe khona bonke. Umbuzo oqala ubuzwe yipresenter ukuthi le plan yokuthi behlangane bebe igroup ezwanayo o beqale kabusha ubungani noma belungise inkinga ezibe khona before isebenzile yini. USorisha uphendulile wathi cha. Basho ukuthi kuningi okwenzakalile bagcina sebekhohla igoal yokuthi bebuyise ubungani babe igroup ehlangene, so baphazamisekile kube nedrama kwenzeka izinto eziningi. Badlulela kuJojo ukubuza ukuthi ke ukuqala kwakhe ukufika kuma ladies or experience yakhe ibe njani. Uthe bengekho lula because abantu besifazane laba bahlukile, abenza izinto ezihlukene, bonke bayamangalisa, they are amazing, banamabhizinisi ahlukahlukene. So kube khona i-pressure kwi-side lakhe, waze wagcina esethenga i-bag expensive. Angazi ukuthi i-bag ubeseyithenga ngoba efuna ukufitha ini noma yini. Presenter wathi le bag i-real, angazi noma besebegudla uMabusi lapho. Okunye badlulele kwi event le kaNonku, spring has sprung. Besilindele ukuthi kubuzwe or kuvele indaba le ka eni Londie uma kaNonku, because eni wathi uma kaNonku uRHOD uthe abahlakaniphile kanti akamzwanga kahle futhi akambonanga ngoba wakhuluma la wakhomba ikhanda wathi nibahle nonke kodwa anibahle njengami, waseyikhomba ebusweni noma ikhomba ekhanda. Shuthi u-Eni wabona isandla sisekhanda wacabanga ukuthi ubekhomba ukuthi akukho lutho ekhanda ku-empty. Ngicabanga kanjalo. Kwaba-ke indaba ebitrenda kakhulu uLaconco noMakhumalo, i-beef le ebivela ku-social media, ama-fans, i-fan base, imigosi. Bekufanele ukuthi thintwe le ukuze kubonakale ukuthi kwenzakaleni noma kwenzakalani phakathi kaLaconco noMakhumalo. Before kufika ke kuMakhumalo noLaconco, kufundile ukuthi ku-social media abantu bakhuluma kutheni. Bathini ku-social media? Bathi uLaconco uyile nhlobo yomngani ozonda umuntu ngoba ezondwa umngani, njengoba kwaku-Ayanda noNonku, manje sekumayeni no Makhumalo. Ngobe umngani noma yini kusho ukuthi akazwani noMakhumalo, u-inheritor i-beef kubangani. Bambuzile-ke lowo mbuzo uLaconco ukuthi kuyiqiniso yini, wathi cha, into yakhe noMakhumalo ayihlangene noma yini, kodwa kukhona indawo okwakufanele ukuthi bedlule kuyona noMakhumalo ukuze kube clear yonke into. Ikhona i-bridge bekufanele ukuthi bayicross. Babuza-ke ukuthi iyiphi leyo bridge. Uchazile kuLaconco kwamanye ama-episode ku-RHOD ukuthi uMakhumalo wambona emshadweni kamsele kube kumnandi ekhaya, kuwumshado kujatshulwe bejabule bonke. Waphinde wambona e-radio station, masesembona e-radio station akasafani manje, ngathi akasamazi, useyabanda nje, usewomunye umuntu. Washawa ukuthi-ke uma uMakhumalo esefika kule black tie event ayenzile, efika late, waba naleya picture yase-radio station ukuthi hayi bo, wayebanda bo. Yangaphuma-ke ngokushesha leyo picture, wafriza wangazi ukuthi enze njani. Uchaze kanjalo kuLaconco. Siyakhumbula i-black tie event le eyayihosta uMakhumalo ethi ufuna bazane kangcono ngoba bazane. Bafika-ke no-husband. Kwenzeka isididi nje, i-event ayi-flop. Kwaphinde futhi basabothatha uMakhumalo ngokuthi akafike late. Uma efika late sebehleli kakhulu, bonke sebediniwe. Londie wathi kanti laba uma bengena, uLaconco wathi ubelindele nje u-Oprah kanti uthobile waze wabhoreka empilweni yakhe. Kwanakeka kukaLaconco ngoba kwasuke kwaba nehaba. Uthena kulaconco shuthi i-weakness yakhe kwaba wahluleka ukukhipha le picture ngokushesha ukuthi uMakhumalo kwambe wabuye waba hot and cold. So ilapho-ke indaba kaLasiwe ukuthi mayebona uMakhumalo ubuyele kuleya picture yokuthi hayibo wenza sengathi akangazi ngisho ungazi wabanda. Kwenzakalani-ke kwi-Black Tie event? Kwi-Black Tie event uMakhumalo wayethi ufuna bazane, abafike no-husband, angazi kuzoba njani. Kodwa nje kwaba sidididi nje akubanga kuhle, kodwa akubanga kuhle futhi nangendlela abasuke bamreceiver ngayo. Kwase kube ngathi nje bayamuweya indlela ekwabukeka ngayo. Kudlulileke lapho kwavezwa-ke ama-comments kaLaconco ngoba ngithi vele bekufunakala ukutholakala ukuthi kwenzakalani. Kwaveza kuThobile uLaconco shuthi kanti uThobile sibizwe uThobile. Mina bengithi red carpet, private jet, u-Oprah useThekwini kanti ngaze ngabhoreka. Kwavela uMabusi, uLondi, uLaconco bekhuluma la ukuthi uMakhumalo mazelaphi. Or before lokho uMabusi ubuzile ukuthi kahle kahle yini bacasulile, bacusule ukulinda isikhathi eside noma bacasule ukuthi balindise uThobile. Wathi uLaconco konke ehleka-ke bandla kwangabukeka kahle. Kwadlula-ke lapho kwavela i-convo kaSorisha noMakhumalo. UMakhumalo la uSorisha mbuza khona ukuthi umazelaphi uLaconco, washo ukuthi umngane noma yini. USorisha wathi okay-ke shuthi ninezinto ey'cishwe ey'fane. Wathi uMakhumalo bengicabanga kanjalo, kodwa kunjalo ngoba uLasi indlela abehave ngayo ngathi akekho lapho ukuthi siyazana. Kwabuyela-ke kula uLaconco ethi uThobile akanayo inamba yakhe, akana-social media wakhe, futhi ayikho into angamfonela yona. Kwafunda futhi ku-social media kwathiwa uLaconco uyilo mngani ozokuzonda ngoba abangani bakhe bekuzonda, kanti lokho ekugcineni kuzomfaka enkingeni. UMakhumalo kubuziwe ukuthi ngoba uLaconco eseshilo ukuthi inkinga kwaba yi-bridge, yena uthini nge-bridge? UMakhumalo uthe yena akamangele ngendlela uLaconco aziphathe ngayo, ngoba ekugcineni siyafika isikhathi la umuntu eziveza khona ukuthi unjani ubuyena. Konke lokhu akubonile ngoLaconco ubeziveza ukuthi unjani, ubezi-expose ngoba ufike wamkhuluma kabi kaningi, waphinde futhi wabuya kuye wazohleka phambi kwakhe ngathi ayikho inkinga. Le yokuthi u-inherited beef ayikho, uyena nje. Shuthi ngokwakhe unokuba fake. Waphinde wathi uyilo muntu okhuluma iphutha aze agcine esekholwa lento ayikhulumile engalona iqiniso. Lena nje eye-bridge into engekho, nokuthi uzama ukufihla ubuyena or i-attitude yakhe. Wamthuka, wakhombisa ukuthi akamthandi, wampointa. Nayi into engiyithanda ngesiZulu nangemfundiso yethu, abanye abantu bangayinaki. Ma umZulu noma-ke awuyena. Yabo ukukhuluma nomuntu ningazani noma kune-misunderstanding, mase uyamkhomba, usuke usumdelela lowo muntu. Thina-ke siphuma emakhaya sazi kanjalo. Uma nje niphikisana noma ubani, niphikisana naye umngani wakho umuntu ohlekisana naye noma ubani, izandla siyayinaka ukuthi kahle kahle, ngoba ikhona indlela yokukhomba umuntu uma suyabona ukuthi hhayi lo uhamba kwenye indawo, asidluleke lapho. So uthi uMakhumalo-ke wathuswa nawo ukuthi ukhulume zonke lezi zinto, wabuya wazomnika ihagi, wambiza ngoswiri. Waseke ethi lapho angaze ngimbone usathane onje. ayi udlulele khona uMakhumalo libi phela igama la Sathane. Khona izinto abezisho siyazizwa kodwa igama la Sathane linzima. Nami bengihleka nje phela ngoba izinto mayihlekisa ubuyuhleke kodwa ubuye ubuyele inganeno. Ngijajweni ke manje ufuna ukungijaja. Ubuye ubuyele inganeno ukuthi hayi ha ngeke. Sathane. Yayibongeke Makhumalo. So presenter ubuze uNonku. Angimblame uNonku ngokuvumelana noMakhumalo. Why? Kukhona lesikhathi la uNonku nje wayesevelwe yile zinto zakhe zokukhuluma izinto ezingahlangani sefaka uAyanda la engangeni khona. Wamvala uLaconco wathi awukwazi ukukhuluma ngoAyanda engekho awuzukwenza nje lokho. Baba nokungazwani ke kahle. Kwase kuba ukuthi uLaconco mayesenza ama-comments ngaleso simo. Wabe sedlulele ekukhulumeni wathi angaze ngimbone umuntu wesifazane okhuluma engacabangi kanje, umuntu wesifazane odicilela abanye abantu phansi, kanti yena umuntu onjani futhi uqonda ukuthini ngoAyanda. Ngabe shuthi usho ukuthi ukukhona ukusetshenziswa kwemithi, wachaza nje izinto eziningi kodwa ziyazwakala zona izinto azishoyo ukuthi nje kwasuke kwaba extra. Kwase kwenzakalani-ke after lokho? Angithi bebesenokushisa uLaconco noNonku, wahamba uLaconco waya kuNonku weseyothi swiri. Le nto adishiwo Makhumalo, ngiyaxolisa ngalokho. So wathi uNonku vele i-character ka lasi ibuye ibe questionable ngoba ezinye izinto uyazenza aziphikise kaninginingi. Even la enambithi angazi izinto ezashiwo uLaconco engangiyihleka ukuthi ngiyafisa ukuthi ngathi ngabuyela kuleyo episode ukuze ngipointe out ukuthi nakho uyazivumela ephinde eziphikise. Kodwa mina ngibuye ngibone ukuthi uproducer nje abadlala umlabalaba ngathi. Kwabuyela-ke kuma-K. uLaconco wathi akathandi-ke nangumakhe esembiza ngoSathane kodwa yena ebe emhlonipha ubhuti uMusa namakhosikazi akhe. Wathi uMakhumalo no, awumhloniphi ngoba awuhloniphi umuntu amthandayo. Awukwazi ukuthi umuntu umhloniphe kodwa ungabaphathi kahle abantu akabathandayo. Wathi uyazama ukuchaza uma uLaconco wathi uMakhumalo, you are contradicting yourself, lasi. Hey, wakhamisa uLondi wathi ha, bekushubile khona. Wathi-ke uMakhumalo, into engayithandi ngawe ukuthi ufake, yiyo le osuyenza manje. Ngiyazi ukuthi awungithandi, so ungapretend. Anginankinga nalokho. Ekugcineni kosuku uvelile ukuthi ubani. ULasi wathi kuwena, wathi uMakhumalo yes kimi. Wathi uLaconco, i-attitude ne-personality akufani. That is true. But angilindele le iphume kwi-motivational speaker. Kodwa phela simjaji kuLaconco njenge-motivational speaker kwi-reality TV show. Kodwa ngizokutshela ukuthi why. And abantu bahlezi beyenza le mistake. Yes, ngowe-English akufani. Kodwa i-deep, i-relationship, i-attitude, ne-personality. Nokuthi ungalahlekela kangakanani ngoba wena ubamba ukuthi i-attitude ne-personality. Ya, yeah. So ichaza leyo kwenye i-video ngelinye ilanga. Singalobo silanda kakhulu. Hayi-ke uLondi belobe babazile-ke. Kwabuzwa-ke ukuthi kwenzakalani kwi-friendship kaLondi noLaconco ngoba abantu bayayithanda. Hhayi, asikhulumeni-ke. uLondi noLaconco bebejela kamnandi, beyinhle nje into yabo noma inokuhleba phakathi kodwa bebene-vibe yokuba abangani. Ya, mase kuthi uMabusi yena uvela njengosisi ngoba uMabusi ngibona ngani unalento yokuthi uLaconco ungithandile wangamukela, so uyangena. Kanti ngala uLondi wenza uLaconco aphaphe. Angisho kabi, umenza nje abe comfortable. Ngiyayibona lento ukuthi uLaconco ethi yikhe kwazi ukukhuluma naye izinto eziningi. Umkhipha lela side lakhe lobungane elimnandi-ke futhi noma phela libe libe nokuhleba-ke lokhu sizokuhlabala masenza ama-reviews. Ulaconco uthi kwelakhe isayidi i-friendship isamile futhi akanankinga noLondi. Ngala uLondi asazi noma i-pregnancy le emenza akhuluma izinto ezingazwakali ngoba uthi yena information anayo ayifani neyabanye. Angithi lokho kuyachaza ukuthi shuthi uLaconco ukhululekile ukukhuluma naye, yikho yena emtshela izinto eziningi laba abanye egroupini bazi lokho abakwaziyo. Kodwa phela ngikhumbule ukuthi kudlalwa yimiqondo yethu, siyazi ukuthi ababo nabangani kodwa sesiyachaza-ke. Uthi-ke uLondi phela i-information kumele ifane, hhayi ukuthi mina ngazokunye abanye bazokunye. Njengokuthi nje umuntu uma uzoba umngani wakho fanele wazi ukuthi ushadile, usingle noma uyathandana. Uma ukwazi ukuphendula lezo zinto lowo muntu umngani wakho, hayi bo, kuyiqiniso yini lokho? Aningichazeleni bazalwane, kuyiqiniso noma ubungani ubuka ukuthi umuntu unama-qualities athini nokuthi nihlanganiswe yini? Ubungani bakheka ngezinto eziningi, ukuthi-ke lokho kwakheke kabi njengokuhleba kuba nenkinga yokuthi phela manje sekumele ulobe uhleba ude ukuze ukhiphe, ukuze uqinise i-friendship. Nalokho kwakhiwe isithe esisodwa, angazi ukuthi kuyokwenzakala mhla omunye wenza uxolo, sesiyahleba nje into engathisho. So uLondi uthi yena ayi akayiboni kahle lento yobungani nomuntu ongamazi emfonele esho into engekho. Asimazi ukuthi-ke ubesehemiswa yi-pregnancy uLondi ngoba phela akekho umuntu ongakufoneli awa esho into engekho, usuke ungayivali ngani leyo call. Kwathi-ke ulasi enye into i-public domain yakhe no Londi ayifani, yena une-past experience engafani futhi angamfiseli ukuthi ifane. Cabanga ukuthi siyazi ukuthi-ke lapho usho ini, kodwa uLondi nje ubesebhorekile lo, isisu singathi sizomenze enye into kwamanje. Ngiyayidlalela futhi. ULaconco uthi-ke kulaba bakhona ladies uLondi owazi kakhulu ngaye, owazi ama-details, wozani-ke sizohleba. ULaconco ethi uLondi uye owazi ama-details, phela uLondi wathi kunama-in-laws. And manje uLaconco usefaka iringi. Nanibona ukuthi iringi enjalo noma iringi endala? Ma kuyiringi entsha shuthi uphetha lube khona la siyena uma kukanjani? Hhayi. Futhi-ke phumani-ke ey'ndabeni zabantu, phumani. Ningaze nivuke umoya wokuthi nithande iy'ndaba kodwa uLondi uthe kunama-in-laws. Hawu, ama-in-laws akuphi? Ngiyadlala. Wase-ke uLondi wathi imaphi ama-details akawaziyo ngoba naye nje akazi niks. Ama-long phone calls angathisho. uLondi useyagula, hhayi asidlule kuyo. ULasi useke uba excited kwesinye isikhathi agcine esekhuluma izinto abuye futhi ayibhlokhe. Uba excited uma ekhuluma noLondi. Hawu, uLondi yini kodwa? ULasi uyamthanda kodwa uLasi uyaqaphele. Lo unimzwile uLondi esethi phela nami kuningi engingakwazanga ukusho, kuningi engingakwazanga ukukhomenta nge-friendship. Lo useletha iy'ndaba, yabo ungathi uyilo mngani uzomtshela into usefuna ukuthi ihambe ikhulume nabantu, nakhona ethi nje i-information ayifani. Yena akasitsheli ngani ukuthi okay, angibuza uLasi eceleni ngimbuza ukuthi hayi buLasi 1, 2, 3 wenzakalani. Usefuna ukuthi ehambe yotshela u-N, usezozincengela obungani ku-N nge-information kaLaconco. Hhayi, uLaconco ngamthanda uLondi kodwa engamthembi. Ngisho kwisho njalo, ningabe seningihlasela. USorisha no-N. Hhayi, u-N-ke ubuzwe nge-friendship yakhe noNonku, wathi i-tricky i-love and hate relationship, into eyenzeka previous season 1 ukuthi wabona lento eyenzeka kwe-reunion yahlala ekakhulu ekhanda yamphatha kabi so nje waba nokumjaju Nonku wagcina engakwazi ukuthi asondele kuyena kodwa Nonku mase eza kuye ke ubone elinye side so into yabo nje love and hate relationship Nonku wathi uN uyambona ukuthi uzenza nje i-tiger kodwa uthambile ngaphakathi uyileyo nhlobo yomuntu usoft Nonku mina ngiyawubona umqondo wakhe ngalokho kuzincengela ka uN indaba ilele lapha yaku A to B businesses aya phela ungafuna ukuthi ngichazele zonke izinto kodwa nje mawuthi ukulandela kancane ukuthi uN ehe yabo Nonku eza no A to B so semile ezincengeleke hayi ngiyadlala mhlamba kukhona lokho u Sorisha edileke lapho ukuthi naye mayiqala ukuhlangana no N ubengayitshela ukuthi bazoba bangani hayi sayibona ke leya Sorisha kodwa sayibona vele ukuthi combo yakhe no N kahle kahle yona beyingahlangani kodwa ngokuthi baxoxa wathola nezinto ezithile ukuthi u N wake wababullied eLondon esikoleni shotsi waba naleyo nto ukuthi nje ufuna ukuyilwela unaleyo nto ngaphakathi ukuthi kufanele ayiprotect or ayidefend ngaso sonke isikhathi wase ya understand ukusolusha ukuthi why ene behavior enje wazama ke ukumehlisa kulokho so uEni kube ne message ku social media ethi akasabi muntu uyi-straight shooter. Mina bengibuza ukuthi uyi-straight shooter. Straight shooter or uRHOD uN kahle kahle. Ngoba phela season 1 no-season 2 sibona into engathi cishe iyafana ngoN. Kodwa ke bengicela ukudlula le part. UN lo odlala kwi-reality TV show. Noma ngabe uya actor noma ngabe uyena uN osuke ezenza lezi zinto. Asikho isidingo sokuthi sina sesiyagijima siye kwi-page. Ligamiste sesiyobhala ukuthi hayibo your wife 1, 2, 3 leyo nto ngiyibona njengathi inobungane inokuba rude ngoba siyazi ukuthi usomabhizinisi ubaba wekhaya wenze ezinye izinto uhlanganaphi nokuthi uN ibehavior yakhe yimbi kuyarshod sekuhlaselwa kwayena ihlaselwa abantu abadala sidluleke kuleyo phathi so UN-i ke uchazile nokuthi lokhu ke ama comments aku social media ake amphazamisa first week official wasezomyeni ne therapy ngoba naye ugcine sezibuza ukuthi umuntu onjani uma abantu ku social media besho izinto ezingaka ngaye sesidluleke lapho kwabuyela ke kule statement sanonku esadida abantu abaningi ukuthi information engakuyithathaphi la ethi black man cheat white man buy ukuthi ukwazelaphi lokho ukwazelaphi ke kodwa ngempela uNonku phela uNonku
ubuye benento yokuthi wazi yonke into ungenelele kuJojo esho ukuthi ye wa commenta lapho because bekukhona uhusband eduze kwakhe esezwa into enje phakathi kwakhe so akayithandanga kwangena ke uMabusi uthi indaba ye WhatsApp group akazi ukuthi WhatsApp group bengamfaki ngani ngoba ayikho into ejuice ngale WhatsApp ayikho into espice ngale WhatsApp group akazi nje ukuthi bebehlaleleni ezebancinge u 3 months wonke bemncingela into ebancingela into engathisho cabanga nje Mabusi befuna ukuzenza ngcono nge-WhatsApp group yini WhatsApp group ukuthi nje kubhala i-message nawe wayifunda ke so uyazi ukuthi benzani nini hayi labo aunt abafuna ukujabula washo Londo kose kuvela i-message ukuthi uN uyi-gatekeeper hayi ake simchaze uN nambona ukuthi uN vele uyabayamsaba uN unento nje ukuthi useyayibona ukuthi kahle kahle le group iphethwe uyo hayi bo sezisasha Sasha uN nange seyibona ukuthi yena nje kuziwa izwi lakhe noma ayikho indlela
ozoqhamuka ngayo kuyena, abamhlalise phansi naye. Ngicela ukuthi libe khona uthubu enibemhlalise phansi. Ngazi ukuthi uba ungamhlalisa phansi, akahlaliswe la chonxo phansi, ngoba wuye olande indaba kaPeter lwazi wathi futhi nje uLaconco uyi-dangerous person. Kuvele lokho ku-part 2. Sifuna uLaconco ehlalise u-N phansi. Enze njengoba naye uMakhumalo emhlalise phansi. Kwase kuba ke uLaconco, uMabusi, odade. Odade bayathandana, odade banobudlelwane obuhle. UMabusi uthe into ayithanda ngolasi ukuthi wazikhethela ukuthi emthande, kade abanye bemrejecta. Sabona ke bandla ku-season 1 ukuthi kwenzakalani, and inhle lento eyenzo Laconco ukuthi akwazi ukum-accommodate uMabusi, engasali nje sesala yedwa, bonke abantu sebeyibona ukuthi bangcono ngaye, asibazi ukuthi nganjalo. Wathi uLaconco into ayibonile okunye, bamjajile la egrupini uMabusi, kakhulukazi uJojo esezombuza ngokuthi ibag yakhe i-real yini. UJojo unenkinga ukuthi axolise kahle, azwakala ukuthi uyaxolisa, uzosho ukuthi yena wayengayiboni into yokuthi u-wrong esikhathi ebuza lo mbuzo. Umuntu engakamjwayeli uzombuza ukuthi ikhwalithi yezinto zakhe ithini. Hayi bo Jojo, hayi ha, ayihambi kanjalo. Waze washo uMabusi ukuthi awungazi okokuqala, usuzongibuza le mbuzo ngibuza yona. Aze athi hayi uJojo asidlule futhi vele ithi ukungiphakamisela umoya. Kwaba ke uNonku ebuza ukuthi ke indaba kaMabusi ukuthi uyazifaka ithini leyo. Uthi uNonku uMabusi uthanda ukuphoqa, uzifaka ngenkani, ufuna ukubonakala egrupini, noma kungasile ithuba lakhe lokukhuluma, ufuna ukukhuluma uyaphazamisa. Akachazi uNonku ukuthi unenkinga enjani noMabusi, yini inkinga yakhe noMabusi, because unalento nje ukuthi egrupini, yabo egrupini bayakwazi ukumhlasela uNonku, kodwa angathini ezameke kwabanye, kodwa uMabusi nje unento yokuthi umthathela phansi uNonku. Asingayifihli leyo indlela enza ngayo, noma sikubonile phela uMabusi ukuthi ubephoqa ukukhuluma, simbonile ezama ukukhuluma engasafuni naye ukuthula, kodwa uNonku unento yokumthathela phansi uMabusi. Asiyazi ukuthi isukaphi, noma naye uhletshelwe uproducer, hayi ayinhle, ayibukeki. Kwaba ke indaba kaThobile naseNambithi. Sithi Nambithi tea, Nambithi secrets or scandal. Bahamba ngithi sabona ukuthi kwenze kanjani uLondie ehostile. Bafika kuqala uSorisha ngoba bona babeflyile amagama uNonku bafika muva. Kwaba yibonaka bakhuluma izinto eziningi ngoba babebhorekile ukuthi bafike late, futhi sebetshela ukuthi abahambe beye kwenye indawo. UMabusi-ke waletha i-information yokuthi abanye baflyile, babakaza-ke bonke bobayi-through ukuthi hayi bo, kuflaye bani. Wathi uMabusi noThobile naye, uThobile efika nje useyaflya, uThobile usemjwayeleni uSorisha. Sayigcina lapho-ke thina as viewers, kodwa nje yayiyinkulumo oyibonayo ukuthi iyahamba. Siyabazi-ke odade bake bakhulume nje izinto. Ngiyakhumbula nangelanga bethi uNonku noLondie babangizinga banokukhuluma nje. Kodwa-ke ngibuze uThobile lento ayishilo yokuthi wezwa uMabusi noLaconco bethi uSorisha wakhetha u-N ngoba emsaba. Unamanga yini? Babe namanga yini? Omdade ukuthi uSorisha ukhetha u-N ngoba emsaba. Ukuthi phela kusizwakala ingahloniphi lento. Yabo ukuyikhuluma uyihleba kancane ku-right, hhayi ukuthi uyihleba izizwakale, ngoba phela manje sonokuweya laba ababili. Bathi ke ukhethe uJojo ngoba enomona ngaye. Ayi leyo ayizwakali. Kodwa leyo ukuthi uSorisha uyamsaba uN, ngiyayibuzela nje ukuthi beyinamanga yini yona. Ayike odade bebengafuni ukuyivuma lento. Bebeyiphika waze wathi uThobile uNonku ubehamba ngene emaroom e-check ngaleso sikhathi ebezwa. Kanti uNonku naye uke wabakhona kwinkulumo ekuqaleni, siyakhumbula la ebatshela sebebonke ukuthi kahle kahle mina ngizokusho kusenhlizweni yami, hayi ukuthi ngiyacomplain, siyayazi leyo. So uNonku uyabona ukuthi ayibona kusebevalela uThobile ekhoneni. Akasho-ke naye, phela-ke akancengile-ke kulachonco, ayikho into angayincenga kulachonco. Kanti futhi-ke unebhifu esingayazi noMabusi, wavele wabadayisa-ke wathi sihlebile vele. Hayi, umdayisi uNonku. Kodwa siyambonga-ke ngoba phela manje uThobile ubesezoba isithuphethu, eseshinto engekho sengathi uyayikhanda. Wathi uNonku vele lento esuke uThobile ngiyayazi ngoba vele sayikhuluma. Uthi sayikhulume ngiyaxolisa ibandla. UMabusi wabona ukuthi ha, kodwa khona sekuthiwa siyahleba, singaze sihlebe uSorisha abantu. Futhi uSorisha ney'mali, hhayi awuvalwe lo msindo. Ngiyadlala. Wathi kuMabusi, siyaxolisa Sorisha, ngiyaxolisa, awukazi ungiphathe kabi and umuntu onenhliziyo enhle, lokho engikwenzile kube childish, ngiyaxolisa. Uyayizwa i-apology e-genuine? Hayi, umge sekuxolisile phela uMabusi, usesele yedwa uzokwenze njani? Udade nangi naye seyaxolisa, usethi-ke hlampe. Uyayizwa? Hayi udade shema, uyafuna ukuthi nathi senze sisimjaji. UMabusi uyasho ukuthi Sorisha umuntu right, awukaze ungiphathe kabi, lokho engikwenzile kwena kurong. Vele kwakufanele becasukele uLondie, hayi uSorisha. ULaconco ufuna ukujustifya i-behavior yakhe childish yokuhleba, uzobala ukuthi sifike vele sikhathele besifuna ukudla. Laconco xolisa ngendlela uMabusi axolisa ngayo, kuzwakala ukuthi uyaxolisa. Hhayi uqala uthi kwenzeka ukuthi he-e. Kodwa-ke no Laconco ushile ukuthi nami-ke ngifuna ukwenza njengoMabusi, ngixolise. Siyaxolisa Sorisha. Hhayi-ke uma Sorisha bantu anti wethu onemali wayivuma-ke yonke lento. Kwase kuba njani? Oh, before ayivume uSorisha nawe ubatshelile-ke her peace of mind. Ubatshelile ukuthi yeyi, kade abantu babengikhuluma ukuthi ubani uthini, manje akusho lutho lokho kimi. Ongithandayo ngobe umngani wami, ngi-happy ngalokho. Hayi-ke inkinga yomuntu uN usethayibe uSorisha, awukazi ukuthi abantu bekhulume kanje ngawe mase uyabadefenda. Wathi uSorisha, mina angifani nawe eni, and ibe ngifuna ukusho sengikushilo. Ngathi yamtshele lo uhlele ifuna iy'nkinga noma zingasekho. Kube yilokho-ke uLasi uxolisile, noma nje ubeseqala amanga esethi phela ama-rooms ayengasondelene phela le ndawo uLasi. Kodwa kangahambi webantu. Esethi ama-rooms ayengasondelene ngaleyo ndlela, futhi uMakhumalo wezwa ukuthini. Esethi into ehlekisayo yazi, kuhlekisani nina nade nihleba? Hayi. Esethi futhi into ehlekisayo, kuhlekisa ukuthi sebebanjiwe uNonku, futhi akabancengile-ke bobabili, wabadayisa same time. Wathi yazi akhuluma lasi usekhanda iy'tori uthi ama-rooms awasondelene. Ayi. Kugcine-ke indaba leyo idlulile ngokuthi kube noxolo-ke ngoba uSorisha vele kuthe ayi iyadlula yena yonke lento. Hayi, kodwa indaba yasethu yazinto ehlekisayo yini? Engabe bezothi yini ehlekisayo? Ulaconco. Inkosi, ngiyaxolisa bafethu, ngiyacela ningabaleki, nami ngiyathanda phela ukuhleka. Kube sekubuzwa-ke ukuthi yini le ukuxolisa-ke kudlulile, wathula sivele ngenzeka ukuthi kwazwakala ngale ndlela uMakhumalo azwa ngayo. So nje bayaxolisa bonke. Yadlula-ke, kwasekuba-ke indaba yama-questions ukuthi-ke uMakhumalo no-Engi bona babuza nje imibuzo ngempela yayimibi, ubuza imibuzo ejule kanje. Manicabanga kwenziwe njani? Kuveza ukuthi ubani obuza imibuzo? Hayi, mina angithandi lento yokuthi ngiyayibona le show ukuthi injani into abantu abayishoyo nathi le esesiyenza la kuma-reviews. Kodwa angiyithandi izigcine kulento yokuthi abantu besifazane banodicilelana phansi. Yabo nje le yokuthi u-husband ka-Eni khona ofuna ukwazi ukuthi ngempela ubhizi yini. Hayi bo bakwethu, akusiyinto emnandi leyo. Nangapho uMakhumalo ukuthi khona omunye oyibuza ukuthi uke cabange yini mhlambe into ezithile. Hayi, siphatheni kahle bazalwane. Thank you so much for love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye. Ngiyathemba ukuthi le review izozwakala. Uma ingazwakalanga sengiyokwenza ngcono nesitime, ngoba phela ngenza ngedwa bakwethu. Nami ngibuye ngibe nje ngingasazizwa ukuthi ngithini, futhi nezinye izinto kubuye ukuthi angiyihleke ngibe ngisayikhuluma. Ehe, kodwa amaphutha ayalungiswa ngendlela. Ngiyabonga kakhulu support, ngiyabonga ngothando lenu. Okunye futhi angeke ngihleze ngisho into oyithandayo njalo, angeke ngihleze ngisho into ozoyizwa. Uku-understand nalokho, ngoba manje kuzoba nokuthi sesiyaxabana manje, sesibanga nje into yokuthi lokho engikubone ngale ndlela wena ukubone ngenye indlela. Ngiyathanda ukudlula leyo phasi, ngoba mhlawumbe uzofika namhlanje uthi oh wow, untombazane uthi uyafika kusasa, angisayingeni leyo, sengiyixuki, mase ke usuba nenkinga. Hayi ha, i-understand nje leyo nto yama-reviews. Ngizoba yixoki nje impela kuze kube isikhathi sokuthi ngiyabhalansa la ngifuna ukubhalansa khona. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye. Thank you.